chwano yuagi ena logiko chieng no ema piny no yaore nyaka chieng chieng no jomoar no chokre edo wada ochingima kailuongo nying jomaler na bedie Chieng no matich ne duto no